again. Drum kick.
Watule mafuka tapateke. Kila wa. Le fuck sa kazi. Just get your